reka tugutambire ukwiriye gutambirwa ukwiriye gutambirwa ukwiriye gutambirwa mana 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 we yo 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 reka reka tugutambire mana reka tugutambire ukwiriye gutambirwa urabikwiriye mana ukwiriye gutambirwa reka tugutambire ukwiriye gutambirwa reka tugutambire
Bamwe barapfuye nawe urasigaye inshuti ye